Furahini wote furahini kwa mchana wote msuri. Furahini wote furahini kwa mchana wote msuri. Furahini wote furahini kwa mchana wote msuri. Hai 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 msuri. Furahini wote furahini kwa mchana wote msuri. Furahini wote furahini kwa mchana wote msuri. Furahini wote furahini kwa mchana wote msuri. Hai 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 fura furahini 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 msuri. Pinning
panga pinning
panga
pura whoa
pinning panga pinning panga pinning panga
pura
whoa whoa pinning panga 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 pura whoa pura whoa.
Whoa, 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 who